amatibu kukwikukira abarundi twari ganzuye kava mahanga turemera bigurite nka ry'uburundi twari kukiye
umurundi w'umutima yo kwiyobagiza ino tariki yibutse nawe twisubije twari twaranyazwe na rugereka
ibahangane haramukwikukira
Ni nore kutugira bagurano
Dagukunda cyane yewe mpondo na higiro Mwere yumami muzimu bakuganzwa
Nihanga me harangu kwikukira
Burundi dukomeza umutekano kugeza no kumbibe tuvavanure no kwama tuzerinze tuduze umurindi tugwize umwimbo n'ubutunzi buzoca bwiyongera erega na kare ukwikukira nyako kukukira uwimara umukeno